Send her to do anything unless she wants to. ke ene ke ba tlhomolitse ka re nna ke na le bua mabusi ke ba tlhomolitse hore ke ene o na tsile go hona are na ke ba tlhoema ka hore ke bona hore direction se la ere tsa mpielo ya party le ala hatsi o ka re re dule mo tseleng. That was in December. Like in December, just 2 months back. Giving me a lane or a yah, my quits in that every day the Tassela Kene Limurupis. Those two, Ene Limurupis. Yano Aratohela Murupis. Kare Ritori King and only Rayao, Kareki Motoba Tangona, specially elected later this year. What hoping Onare, someone who sponsor independent candidates. Matongra Baba Jinwing, Mugule Ladij, someone is sponsoring them. Wabanela Madi, for the especially elected. Who is that someone? Orana. So, na, Kutore Hotale Mebu, I only know of two. And Hajabanela Sepe. One. Ke yo nango mogoditsane ba ba ile bona le yo mongwe ka kwano ke ntule ga te bona le yo mongwe ka kwano ba ke mongwe ba go tengo ne two I know. They must go in stands. Kana kiba rekile hore ba dira ya. Ga se bo amaru ri ba haitsi. Ga se bo amaru. Some of it. Are there are some tribes who think they are superior to others. Una rama. Urama. Rona.
Of course you are superior.
Jamon. Kanye Zwakai. Kahore. Alhore ora rona. Ka kitso ya me ya ka ne ke le tautona ya ka ke le kgosikgolo. There is no tribe mo Botswana which is superior to another one. Re Batswana rothe mo Botswana. Re Batswana mo Botswana. Ga se la ntlha ntwa ke bua yao. Jaanong ke batla go dumela le tautona. Ha, it's long to mela lens. Hanare. Kadi khansa se moraf. Ha ba to hore re tshwana le Rwanda. It's quite correct. Ha re ba to go tshwara go tshwana le Rwanda. Ha re tsena mo di khansa se moraf. Me ta o tona. Ke batla go tswella ke go ra kere. Me ka ha le ha tsela rona e tsamaiswa ka teng. Gape ga re batla go tshwana le Burundi, ga re batla go tshwana le Sudan, ga re batla go tshwana le Somalia, ga re batla go tshwana le Venezuela. Akere, ga re batla go tshwana le Rwanda ka dikgang tsa semorafe. Me ha re batla go tshwana le bo Sudan le Venezuela ka ha le ha tsela rona e tsamaisa ka teng. Gompieno go tshegile. Gore ke support Mavense ke dira yalo ka gore na ke tohetse party ya rona e tsela sente bona le tshwaragana me go pyono re bonye maloba ka di primaries ulela di Bona sa tsamaiswa sentle. That's why le bone di appeal di le million ba tsoba le go court ba le bantsi. That's why gompieno ha se nna yo tswa morang batho gore ba bona mekoko. Ke ha bulela ditswe ene e tsamaiswang ka teng ke ene. The way the primaries were conducted has driven our members to be independent candidates. That is where there's a problem. Gape, ha re bua ka democracy, le puso, ke ra puso ya batho ka batho, le constitution ya Tonkraag. Constitution ya Tonkraag, this one. Bahai for Mabensen a contesta le remasis a se gore go supa gore ene she's against BDP. Yeah, BDP is bigger than all of us. BDP ga se motho, BDP ke rona rothe, and rothe le matonkraag jaaka nna ke motonkraag. Yano hare wana gore metele pele wa rona ha sala morago constitution ya party le tshwane se re morago gore ka no hola hola la rona le ha o kana le maemo tota maemo a mo di a teng tsa batho go ne ba That is the meaning of democracy. Jano Bari Habapata Youth Congress. But more the rules sa banana, the youth wing. Upa dilohore, Batwanetso for Chara Youth Congress every 2 years. Yaka BDP Congress. So King Basabata Ochara Youth Congress. King Basabata Ochara Congress Yabo me. King Bari Habapata Itoho Tsa Central Committee. King halo hore ke bua maruri ruto hore balobi are ka elective congress fontana le block voting. Block voting horae o thopa ka di block ale ka bala are no hujume and habana ho khona really thing habaka more constitution ya BDP. How about the Hoema? How about the Hoema? It's either Lila, Lahaho, Itataka region, Kanawena, Ulinus, or Kataka Batobali 50 delegates. I get it right then. Yeah. Or Ulala, Secretary General, 24 hours before. So mongwe mongwe hone ya o ka ema abata ka batho ba le 50 and then di thopo di tla tshwara ka secret ballot not block voting ha hona ya ka maloba ha le gore ke bua maruri gore secretary general o nale and ha gitse ha ke na bosupi ta kutule hape o no kwadile something some paper hore ke tshwanelo go le ha hore the ruling party le pa di tendara o mo go dira yalo ke corruption. Yes. Ke corruption Kana ko ya me mongwe le mongwe whether ke sita ka me di tendera whether o mona kana mosadi kana monana kana motho wa khanetso kana motomkra as long as o motswana o na le dithato na le ditshwanelo gore o nelo di tendera kana o bona loan o sita me gompieno re tore go changeile go changeile. This is wrong. That's why it's a father, my Ben said. Now, really, my son, I read from it to Hotaba when my mother had seen my own. I read about the Hore, you see, home, at the Hotta Horoha Baba, Cody Kate in Zaro, the Barabazi rate. Ya ka ho kwane mo understand it ba re ba ka na ban reita. Eh ba re ao. So that's why ne kere right so bona le mathata. Ka hore e me reit, la itse the reit or le itse le kela ma. E ne refus. Ba go mile a ke bua nnete, ka re ke bua maruri. Ka hore ne ke le mo holomente for 20 years. Nikele mo PDF for how long? 20 years. 21 years. Yeah. I know this government. He's about to put yes. Hona le masole. Hona le ma police. Bangiz. Leta kabaiz. Babuwa. Babuwa. Batho ba mpolelo gore ba rumile go harasa re khosi ba rumile ke ene masisi. So hala gore ba ka ta bona tengane ke le a former president ke ta na former president one ka gore ba ta ta bona tengane o ta itse gore ba rumile ke mang. You know who. Ha sore ka gore I'm a former president hala gore ke di le molao ha ke se ke le maskata ko gona. But he did some ice. Hello, Kolota. The head. But the birds were not raised. They weren't arrested. But I beat a body of sins. Kanabatata Kolo Nabam Ramore, Ohara is Kanamaitu, Wa Kolota, Wa Kolota. Yano Supa or Ewa Moduena Ya. Abatoko by Challenger, Okalebo by Challenger, Unsa Ifan is a house for a ya. Na kali pa mbedi tsame o supa hore na ke go lo then now hona ha ba se le sort that this problem but ha lo hore hona le go supa la ba kolota then o sone so rona ha ba jile bone le tume le hore wa go ba duela ya go di pray le di wa ga se eta le be tume ha lo hore o tswa ho hona le go supa and o hana go ba duela. That's when yamo they'll take it up a notch. I get it. That's when bagana ba horoga ba tsa kolo ya gago ba tsa ntlo ya gago ba e rekisa ka gore ba ba kolota e seng go romela madi a yes ko airport ba go tsenya dihaka dingwaga tsa gago di ko godimo ga 60 in front of your children, your wife. O ba go thatela mo kampeng ya sesole. Kampeng ya sesole. That one is used to me. That is used to me. Me, yotse, di se mo le se mo botswana. So ne ke tsa gore nya pele ne le excitement. Initially, ne ke re nya ka ra ha motho o tla maemo. So, pare li tota re ko pare le kopana wena le re masis na ke na matata ke ne ta o na mo bjono ka le tsa any time ke ta go go ene o hitile 11 months ga sa dira ya 11 months ya mo a ke tsore go ta se ama le a mo go la sa bata go go le tsa u ba le nna o na le go tsasela go di congress tsa tsa matongra ba ba no re bona le mathata jone ke bona hore a ya no go tshwi mantsi di hitile a ke bona hore go ta sia so hello hore bona le mo go ya ka ba Benson yo tswa khakala ana le experience eh ke a tumela hore ke tsere someone who didn't have a lot of experience for a man ya ka ene 20 years in the parliament 8